asisha yena
avalile lapho ngawathi
ya mina sengiyini
ngiyenza into sozidlala
kancane sanza
umthinjeke ngoku oh ayinkinga
formethini la ikhadi mntwana formethini ikhadi
awuthi
sure asiyeni ngibona lemvula
alright
Bobo, Bobos,
let's go.
You mean again? Yeah, sure.
I see.
Not a